Pacifique ni nina hazwe wari wabaye nkuvuga ko hari ibyagiye biribonekeza muri kahise igihe umutekano waba wahungabanye biriko biragaruka ubu muri kino gihe bikibonekeza nka kumwe kwa kera ari nabyo kumbure bisa nkaho bigaragaza ko leta y'u Burundi hari ico ibiziko uwo bibwira bariko baratwumviriza
ego cyane abantu benshi baribuka mu kwezi kw'icyenda mu 2011 igihe havugwa igitero cyabaye hariya mu Gatumba aho bita ku kirabo bita Sherezami ico gihe umugwi utamenyekanye witwaje ibirwanisho waraje urarasa abantu bari mu kirabo abantu bashika 39 barahasize ubuzima ico gihe nihenze zari tariki 18 z'ukw'icyenda mu 2011 bukeye kintu cyabaye cyakatara aboneka abantu bese twumvise duhamagagwa n'umushyiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kendi bukaho narindi ahantu ndi kugirisha inama y'abakozi nza numva telefone ya Edward Nduwimana arantelefona ngo wumvise byabaye mu Gatumba ngo nimuze rero ngo murabe ngo bimwe mwirwa muravuga ngo murabe ngo ibaragujyaguye ngaha imwe bwumve nuko hari igitero cyaraye kibaye ndabaza abagenzi ndetse ariko aravuga n'ibiki byo mu Gatumba ndabaza abandi yuko baterefonywe dusanga turi benshi cyane twahamagawe ico gihe naje ndagenda mu Gatumba kuraba ndibwa ko twasanga ico kirabo cugaye umuntu yuguriye umuryango ugasanga amaraso ikiziba cy'amaraso twateza gutambuka hanyuma tuvona ibiziga bitondetse aho hantu rero hakiye akanya gato president Nkurunziza acyashika muri president Nkurunziza icyari gitangaje cya mbere icyo gihe nuko Nkurunziza ubundi atacyo yigira avuga ku barundi bariko baricwa abarundi barapfa ku bwinshi muri iyo myaka hari bimwe bya safisha hari ibindi byinshi bihitana abantu nta munsi n'umwe yigeze akira mate ngo ahoze umuryango ngo avuge ko ababaye ngo avuge ko azi ko hari abantu bapfa nta narimwe yahirahira ngo akoreshe icyo kintu uwo munsi turatangara tubona Nkurunziza nawe arashyitse hahantu we baraga mwugururira ukuntu atatambuka ya maraso ariko abandi bose twagiye aho hantu tukarayatambutse icyo gihe hanyuma acarasohoka ari bamwe bakiyakanta avugira ko ijambo aravuga ijambo ariyamirira icyo gitero aravuga ko ari ibintu ko ari ibyaha by'agahomera bunwa aravuga amajambo adasanzwe yo kwiyamiriza abari bakoze icyo gitero nibutse ko uwo munsi yari asibye urugendo yagomba kore i New York muri Amerika ahabera inama ya bose y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu nyuma rero yavuye acagenda agiye muri ONU naho nyine yasubira avuga ijambo rikomeye cyane ijambo ryerekana ko abamugwanya aribo bariko barahungabanya igihugu bariko bakora ibyo yise crime contre l'humanité ko barimwo abantu b'inkozi z'ikibi ibi ndayishimira rero kuvuga by'iterabwoba muri iyo minsi mu minsi yakurikiye mike cyane muri niperereza icyo gihe ryari rikirongowe n'umuhisi General Adolphe Nshimirimana naryo risohora urwandiko mu mpisho rwarungikiwe ibihugu byose byo mu karere k'u Burundi ubwo rwandiko rwavuga ko abantu bateye bakica abantu mu Gatumba ko bari barungitswe na Gatongwasa ko ari FNL ya Gatongwasa yabikoze bahamwe baranacishamwo naho nyene icyo gihe bararondera kwigizamwo Alexis Duhiga hanyuma ariko ntibyatebye abantu baribuka imanza hakiye iminsi zarahavuye ziraba harafatwa uwitwa Nzarabu yagirizwa ko yari imbere mu bakoze ibyo bintu n'abandi bantu imanza zitari zoroshe imanza zananirana ukumva barinda ijambo nk'abashingwa manza gushika naho bamwe bahagarika kuburana ariko mu nyuma wa Nzarabu arateba aratoroka atoroka umunyoro mbere aratorokeshwa n'iperereza ryo nyene amaze gutoroka sinzi ko yatahuye ko agira yicwe niho mu nyuma yahavuye navugira kuri RP abantu baravyibuka Nzarabu ariko aravuga ingene ibitero vyari vyateguriwe hamwe n'abantu bakomeye bo mu iperereza no mu gipolisi ivyo bintu nyene yaravyerekanye bikaba byaboneka ko leta y'u Burundi yo nyene yisha abantu mu ntumbero y'ugucyafuza abatavuga rumwe nayo igende mu makungu kwerekana ko ari abantu bakora ibyaha bikomeye kandi ko ari abateroriste none ibi navyo biherutse kuba womenga bishusha n'ivyo raba ibyo bitero byavugwa bwa mbere ko hari igitero cemanzwe n'umuhari retabara retabara yavuze ati twebwe twateye ikibuga cy'indege cya Bujumbura iravuga ko yateye ibisasu naho ibyo bisasu bitagemye ikibuga cy'indege ibyo baravyemanze ariko umukuru w'igihugu cyagenda bukeye ajya muri America New York uwo munsi agenda niko kucyategwa ayo magrenade ayandara n'abandanya hanyuma Procureur General de la République nawe asohora ryatangazo buca Evariste Ndayishimiye afata ijambo imbere y'inama ya bose ya ONU hari hakiye imyaka 10 atamukuru w'igihugu numwe agiye kuvuga ijambo imbere y'iyo nama mu ijambo giyiwe acamera nk'uwo yita sekuru nk'ijambo yavuze hari hakiye imyaka 10 rivuzwe na sekuru nawe agaruka kwagiriza batavuga rumwe nawe ko ari abateroriste nk'uko byari byaraye bivuzwe na Sylvestre Nyandwi ariko yagiriza abatwara MST umuntu yabiravye menga birasa hari igitero cemanzwe na leta tabara ariko bikaboneka ko muri leta nawe wacyafatira kuri ico gitero kumbure bategura na bubwikanyi bukomeye baca barondera gushira ku batavuga rumwe n'ubutegetsi byose bikacya bifatanywa gucyo barondere ko bokwambika ibara nk'abatwara MSD kwambika ibara abatavuga rumwe n'ubutegetsi kwambika ibara n'ubuhari hagati y'akazira muntu nk'amagarita barankitse mu kurondera ko abo bantu bogwanywa n'amakungu yose kuko iyo ikintu cyiswe teroriste bavuze ngo aba ni abateroriste ni ukuvuga ko ubuhamagaye isi yose kuza kugwanya abo bantu kandi hari n'ukuntu iryo jambo rya terorisme mu Burundi bomenga bararikinisha niba ariko baravuga ari umuvuma teroriste mu isi ni jihadisme n'ibi bintu bya Al-Qaeda n'ibi bintu bya Etat Islamique n'ibi bintu bya Boko Haram n'ibi bintu ntabwo umugwi wose w'abarobera uhagurutse kugwanya ubutegetsi witwa amuvuma teroriste lo muvuma ibyo bita muvuma teroriste mu isi ni migwi izwi ibintu iri kurakora ibyo birazwi ibyo ari byo rero ko leta y'u Burundi rongera gukwegera ko atana matohoza ikoze ngo yerekane ibi bintu namakosa akomeye cyane ituma n'ijambo rindi ryose buvuga bigorana gusubira kugemera birahambaye hakozwe icyaha uwo bayagikoze wese aba mubavuga mubatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa muri ubwo butegetsi birahambaye habaye ivyaha biza kwica ubuzima bw'abanyagihugu ko bitohozwa neza ababikoze bakamenyekana atagukwegera ko n'ukwambika ibara abantu atavyemezo na bimwe umuntu abari kwarerekana ikindi kintu dutangaza nuko inyuma yaho haboneke izino mbonera kure zaba izafashwe ziteye amagrenade zaba izafatanywe amagrenade ningene wa Procureur General de la République Sylvestre Nyandwi atakindi kiganiro yasubiye gukora ubu atasubiye gusohoka ngo asubire kuvuga ko habonetse abandi bantu batera amagrenade nimba abo yavuze ubwa mbere yari afite ibyemezo niko yari ko atasubiye kuvuga niko yereka atafashe abarongo imbonera kuri mu gihugu n'abarongo SNDFDD mu gihugu ngo acyabitirira nabo ibyo bitero imbonera kure z'abazifashwe ikindi ni president Ndayishimiye twamuherutse avuga ko iriya gihe muri ONU ubu aranumye hamaze kuboneka imbonera kure zateye amagrenade niko yereka atagarutse kutubwira ko imbonera kure ari muvuma teroriste nimba uko yari yabivute icyo cyumviro by'ukuri yari yacyumviriye ari byo ahagaze ko ibi bintu no kukwegera ko nk'uko yabivuze epitasi by'ukuri biraboneka kumugambwe MSD uhohotegwa ku rugero rudasanzwe twebwe mu matohoza dukora mu isekeza ndondeza biragoye ngene twovuga ibitigiriza ba MSD dufise bamaze gufatwa n'inzego z'igihugu tukerekana neza umuntu yabafashe uwariwe abo bantu bakabugwa irengero kandi ababafashe ntibigere babazwa ikintu na kimwe imyaka itandatu iraheze ibyo bintu biguma byisubiriza gushika uyu munsi mu 2021 baguma bafatwa aba MSD ariko nta na kimwe gikurikira uwundi mugambwe ubone kugenda urahohoterwa nk'uko kwa MSD n'umugambwe CNL ujye wagatongwa nawo nyine ibitigire dufise d'aba CNL ni byinshi cyane iyo migambwe ibiri kumbure itegeza kuba ariyo migambwe dufise ikomeye cyane mu batavuga rumwe n'ubutegetsi imigambwe ubutegetsi buteza kwa butinya bukarondera kuguma bubahohotera bubica bubaca intege bubacafuza nibyo mbona ko ubutegetsi burimwo muri ibyo bintu
Ego, ikiganiro gisa nkaho turiko turagisozera Pacifique tugira ko utera kamo abarundi bariko baratwumviriza eka ugire ko utera nakamo leta y'u Burundi mu majambo make.
Icya mbere nuvuga nubwo yuko na Epitas bijya yamaze kukivuga ingorane igihugu kirimo kuva mu 2015 izi ngorane ntizishobora guhera hatabayeho ikiganiro hagati y'abarundi hatabayeho ikiganiro hagati y'impande zitabona ibintu cyo kimwe mu bibazo by'u Burundi. Uyu munsi dufise igihugu hari abantu bagitwara babandanya gusemerera bita abana b'u Burundi abansi b'igihugu ukamengwa hari abantu bamaze no gutakaza ngira kabira ku Burundi nke ku munsi umwe ibyo bazaba badusomera bati naka ntitukibita Barundi nke ari byo bimirije. Iyo leta ihagurukiye kugwana n'abana b'u Burundi ikabita abansi b'igihugu. Mu gihe rero ibintu byifashe gutyo haba muri kahise byo bintu twarabibayemo amareta yarakurikiranye abona ko akomeye abona ko afise inguvu hakagira abana b'abarundi benshi bari impunzi n'abandi mu gihugu batagira icyo bavuga abo bose bahagenda bitwa abamenja abansi b'igihugu inyanka Burundi n'ibindi bintu byinshi byose umuhatotondeka ngo aheze abatwara Burundi no munsi baribagiye ko bigeze ko babitwa TTG sinzi ko abantu bakigibuka iryo jambo ingene ryari ikomeye mu myaka ya za 1996 kuduga bavuga ngo tribalo terroriste genocidaire. Numvise umukuru w'igihugu nka Ndayishimiye agenda muri ONU kwitwararika kwita abandi abateroriste yibagira ko we yiswe tribalo terroriste genocidaire. Icyo sico gihambaye kwita abana b'u Burundi gutyo hahambaye nyabu na kurondera ibyo bintu biri ko biradutandukanye ibyo bintu biri ko yadukwegera muri iyo manga y'intambara kandi urabona ko hari imigwi by'ukuri yahagurukiye kugwana ibyo biraboneka. Ku rundi ruhande turafise leta idafise ingene ishobora kwishura ku bibazo by'intambara iyo leta yo yibona ko yumvise ngo harabagira batere yumvise ngo harabafise ibigwanisho yumvise ko hari habo barinjiye mu gihugu bafise ibigwanisho yihutira kwikeka igasimbira ku citwa cyose mu MSD n'umu CNR itivyo ari byo byose atavuga rumwe nanje naba reka ndonderere muri aba ikagenda irafata uwishatse yica uwundi inyuruza uwundi abugwa irengero ikacikora n'ibyo bintu tubona byo gutera nk'amagrenade ugira icyapfuze kumbure abo iba yibaza ko bafashe ibigwanisho iyo leta n'ishoboye iyo ntambara kubera iyo ugize bene ivyo abahinga bose bizo ntambara z'amageriya berekana ko iyo hateye geriya kubera karenganyo kari mu gihugu nawe mu kwishyura ukongereza karenganyo nyene uburiko utanga justification y'intambara wewe nyene utuma haboneka abandi baza kwinjira muri ya migwi kuko bavuga bati erega nta gisigaye uyu munsi bafashe umubanyi ejo bafashe mwene wacu hijya ejo bafashe umwana wa naka none wumva twese tutarindiriye gushikirwa umwe tutazi gusa umunsi umwe azashikirirwa ko nibyo bituma hataboneka benshi bajya mu kugwanya rwa rugamba ya leta nayo izibandanya yongereza ibyo bintu by'ugonyura gato ya kazi na muntu uravye uwo muzingi ndayite mu gifaransa ni spirale idafise ingene ishobora guhagarara abandanije ibintu bya gutyo inzira yonyene y'uguheza izi njyane ziri mu Barundi nuko leta yicarana nawo batavuga rumwe tugaharira ku bibazo by'u Burundi tukumvikana umuti wabyo niho honye n'ibyuko tuzokirinda intambara nayo ubundi ibintu uko biriko biragenda bizovyara akarambaraye n'amaraso atari make ashobora guseseka mu Barundi kubera inyifato za leta novuga inyifato zitari iz'ubuntu zitari responsable.
Sharangabo Leopold nawe turi ku mpera za kino kiganiro sinzi ko hari ubutumwa w'abarundi cyane wo ha leta y'u Burundi na cyane abariko barakurikirana kino kiganiro ubabwire iki?
Ica mbere ni ukibwira leta kuko abatwara uyu munsi bashyize ku butegetsi badafashe igihugu abari abategetsi icyo gihe baremeye ko baganira kugira ngo abarundi bari mahoro n'umutekano kandi niko byahavuye bigenda kuko uyu munsi ntituba tuzi aho igihugu kiba kigeze mu gihe iyo abari ku butegetsi icyo gihe batemera kugirana ibiganiro n'abari ko baragwana. Uyu munsi rero turabona imigwi yindi nayo yahagurutse irwanya akarenganyo kuko karahari mu gihugu birazwi. Iyo mirwi rero nayo iyo yumvise bavuga akenshi barasaba ko hamwe haboneka ibiganiro batokwemera ko mu Burundi haguma hasese kamaraso. Ibi nazo kubimenyekana nuko yaje mu gihugu abarundi bafite ubwoba nkuko ibitase yigeze kubivuga. Ntushobora kuvuga ngo uratwara abarundi bari mu bwoba, ntushobora kuvuga ngo uko umuntu ubwoba buguma bugwira aguma atinya kwicwa. Niko n'abazisanga n'ubundi yagiye gukurikira ya migwi.
Uyu munsi imigwi leta y'Uburundi iriko abo bantu iriko iratoteza bagisanga imigwi yavuga ko atakimaze, bavuga ko ari abasuma, bavuga ko ari abantu ataco bashoboye, ari abateroriste basanjye ahubwo ya migwi yakomeye ku buryo twibaza ngo ibintu biroroshe tuzosanga ahubwo byakomeye ku nyine bita iza kwemera ibiganiro kumbure atashyira ikigarura, iza kwemera ibiganiro abantu bahonye, iza kwemera ibiganiro abantu barabaye mu kimwe kubera bahunga ubuzima bwo mu buhungiro. Nico hari nimba nusaba leta ikintu cyo ngisaba abarundi. Abarundi barabona ibibazo biriko biraba mu bihugu. Ahanini hari igihe umuntu umubwire ari mu kibazo ukambwira ngo niyihangane, ariko haragiye igihe abantu bumva ko ibintu bibananiye. Icyo ndabasaba ni bagume badomere urutoke kwabo bantu bagume bahohotera abandi, izo mbonerakure, abakozi b'iperereza, abapolisi. Hazogera igihe abantu ariko barakorera aya mabi abarundi bahanwe bakubitwa intahe mu gahanga kose ubwa niyemere ibiganiro kugira ngo abarundi baruhuke, abarundi bagira amahoro. Murakoze.
Ego Epitas Nshimirimana, nawe ubutumwa kuri leta y'Uburundi canke ku barundi bariko barumviza kino kiganiro?
Ayo bwa mbere na mbere nashaka kubwira leta ko yoreka kubandanya yisamaza canke kureka kubandanya ikorera inkoni shushe aba nabariya ibagiriza ibintu ataho bisa bihuriye n'ibyo abarundi babona n'ibyo twirirwa turabona ku rubuga. Kubahuka canke kwaduka kwagiriza indongozi z'umugambo MST ko bari hejuru y'umugwi w'iterabwoba, uretse ko ari igitutsi ni n'ukwiha amenyo y'abatwenzi imbere y'abarundi ubwabo bazi ko umugambo MST ataho wigeze uba mu bintu nk'ivyo canke atahugwanira ibintu nk'ivyo. Ico nico ca mbere nashaka kubanza kubwira leta y'Uburundi, kuko ugiye kuraba nk'uyu muharire de tabara bavuga ivyo twumva nabo nyene bagwanira nta naho bihuriye nibi bavuga by'iterabwoba, kuko bavuga ko bagwanira iteka n'itekane ku Barundi. Nivyo twumva bavuga ko bagwanira, baravuga ko bagwanira igihugu kigengwa n'amategeko, baravuga ko bagwanira igihugu ata Murundi n'umwe arenganywa, baravuga ko bagwanira ko hatunganywa amatora meza abarundi bakitorera abo barongora ata musunikano canke igikenye. Ivyo nta Murundi n'umwe atabikeneye, ivyo twebwe muri MST, ivyo canke iyindi migambwe yose yo muri opposition nta n'umwe atabikeneye, ivyo n'abaharanira agateka kazi na muntu barabikeneye mu Burundi, ivyo n'umukuru w'igihugu bwiwe arabikeneye ko mu Burundi hari iteka n'itekane. Ubaye urareka kuza kwegeka intebe canke inkoni ishushe ku bantu kubera ko gusa urondera gusa kubatoteza canke kubagandagura bahora ivyiyumviro vyabo. Nico gituma duhanura leta y'Uburundi ko yoreka kubandanya yisamaza canke yiteza utunyoni, kandi bigaragara ko mu Burundi hari ikibazo. Baravuga ko bagwanira amasezerano ya Arusha, twebwe muri MST twararushe turashiraho n'urupapuro rw'inzira rwerekana ingene ari amasezerano ya Arusha ariyo yari yaratumye Uburundi amahoro, abarundi basubira kunywana, abarundi basubira kwiyumvanamo, abarundi hagerageza kugaruka impore. Ivyo twaratinze turabishira mu rupapuro rw'inzira twerekana ingene vyogenda kugira ngo mu Burundi hagaruke amahoro, hagaruke ituze n'umutekano mu gihugu. Mugabe ivyo vyose urabona neza ko leta yagumye yisamaza, yagumye ifata ibisanzwe impanuro benizi zagiye ziratangwa. Nico gituma rero ku ruhande rwa leta tushaka kongera kuyihanura, naho tuzi ko impanuro zitadutanga atacu zibwira. Leta yari ikwiye kumva kamitegwa na bamwe n'abandi. Si gihe cyuko nta nyungu nimwe izokura mu kugandagura abarundi, nta nyungu nimwe izokura mu gutoteza abaremeste, kandi nta nyungu nimwe izokura mu gupfunga no kurya umutima abarundi. Hanyuma nibutse leta y'u Burundi yuko ibyo gutoteza umugambo w'MSD, uretse ko bikomeza umugambo w'MSD, nta ntibizotuma leta yiyumvira kwizokuraho cyangwa ifuta ivyiyumviro by'umugambo w'MSD. Uku no kwibesha cyane kandi no gutigihe no gutumwanya ku bintu bitazogira ico bimarira na kimwe leta y'u Burundi, kuko aba MSD barazi gituma baganda gugwa, aba MSD barazi gituma bafungwa, aba MSD barazi gituma bene bene wabo banyuruzwa abandi baganda gugwa. Ntituteze canke ntitwiteze kuzohava duhemukira amaraso ya bene wa bagenzi bacu bamaze kugandagurika, kandi n'ubu babandanye bagandagurika. Ibi rero nivyo nashaka kumvisha leta kugira ngo ivyumve ko ari ugutumwanya wabo kwizo bariko baragira byo kuduhohotera, byo kudutoteza, atakintu na kimwe bizoshobora gushikako mu rugamba twishinze go kugwanira agateka kacu na kigugu kacu. Kuko naho twebwe tutobishikako, aho bihendera naho twebwe tutobishikako, abana biwacu turazi ko bazotinda bagashika kwihangiro turiko turaharanira byo kurondera yuko dutegereza kuzoshika ku gihugu kigengwa n'amategeko, ku gihugu Murundi yishira kizana, ku gihugu Murundi yitorera abamurongora atari ibi byuko habaho ibi by'inama z'inararibonye zigena barongora igihugu, abarundi bakaza gusa guhamagarwa kwemezwa canke kwemeza ivyo batorewe atari bo bavyitore. Ivyo rero tuzobigwanira kushika tubishitseko. Inzira rero yo kubigwanira ni ibinyene turiko turakora, tugahanura rero leta y'u Burundi ko yumva ko icari gikwiye ari uko abarundi bicarana nuko nabandi babivuze, hatunganye ibiganiro bishobora guhuza imigwi itandukanye y'abarundi mu ntumbero yo kurondera gushobora gutorera inyishu abarundi, gutorera inyishu iki kibazo gihanze u Burundi n'abarundi. Hanyuma ku barundi nabo nashaka gutera kamo abarundi bose, kandi ntasize inyuma washaka n'abari mu mugambwe CNDD-FDD, washaka n'urugwaruka rw'imbonerakure rwirirwa rurabeshwa ku munsi ku munsi. Uno munsi ugiye ngaho gaceceka ngo ni kubera ko bishe mu MSD, ngo ni kubera yuko bishe mu CNE, hirya yeje azoba ari wewe uramukiwe. Nico gituma abarundi tubabwira guhaguruka bakanka kubandanya bakoregwa ivyo bariko barakoregwa, bakanka kubandanya bashoregwa nk'impene bagijanwa ku macuniro nk'uko turiko turabibona. Abarundi nibafatane mu nda banke ko babandanya bafatwa banyuruzwa bapfungwa batwagwa ibyabo ku murangi izuba riva. Turabizi yuko bigoye, turabizi yuko bitoroshe, mugabe abarundi nibafatana mu nda turazi yuko bazobishikako bagatsindura urugamba rwo kubuza umugambwe CNDD-FDD kubandanya uri kurakora ivyo uri kurakora ku munsi ku munsi.